Bali mufi fungo, bambi mufi batala, nikulu selwenu, matufisha pano. Bambi na bafa, babushiku waelelo, iwe na ini, tuchilino mweo. Bambi bali mufi fungo, bambi mufi batala, nikulu selwenu, matufisha pano. Mwele sawandi, kamita shaine, ilio chile, no mweo, ilio nalwele, wali mpo shaine, nalimubu sanso, wali mpu swishe, nga nalifwile, wali mpu swishe, le sawandi, kato tele. Mwele sawandi, kamita shaine, ilio chile, no mweo, ilio nalwele, marimpo shaine, nalimubu sanso, marimpo swishe, nga nalifwile, marimpo swishe, le sawandi, nato.
Bambi,
bambi na bafa, babushiku bailelo,
iwe na ine,
iwe na ine, uchilino mweo.
Iyo bambi,
bambi bali mufi, bambi mufi patala,
nikuluse, matufisha ifwi,
matufisha pano.
Bambi,
bambi na bafa, babushiku bailelo,
iwe na ine,
iwe na ine,
iwe
uchilino Bambi bali mufi
bambi
mufi bata
nikulu selwenu matufisha ifwe
matufisha
bambi na bafa
bambi na bafa
iwe na ine
babushiku iwe na ine
iwe mune
uchilino mweo
bambi mufi fungo
bambi bali mufi fungo bambi mufi bata
iwe na ine
nikulu selwenu matufisha
bambi na bafa
bambi na bafa babushiku bailelo
iwe na ine
iwe na ine uchilino mweo
bambi mufi fungo
bambi bali mufi fungo bambi mufi bata
usabamu
nikulu selwenu
matufisha
bano.